Brother Kami, engineer Kami nakuona. Ah? Kama kawaida ngola TV. Walala TV ndo mpango mzima. Ndo mpango mzima. Hiyo ndo kaulimbia mwaka huu.
Thank you.